singa sirina kwagala siba bantu wandiikira Abakorinti ab'oluganda mu byonna mulubirire ebitonene ebisingira ddala. Singa njogera ennimi abantu ne bamalayika bwemba n'obuyinza obw'okulanga ebirijja ne mmanya buli byamagero bya Katonda na buli byamagezi n'ensozi so nga sirina kwagala siba bantu. Ebyange byonna ne bwendibimala newendubiri gwange nesiirira.
Thank you.